Kuluma kabanzi, uqakathekile ukubana uZulu aphatheke kunhlelo zokuvota. Sizathi-ke sizwe kabanzi beqhubeka besichazela. Mlaleli, ibambe kanjalo.
Uqakathekile kakhulu ukuthi izizalwane zeZimbabwe zibe yingxenye yokuqhutshwa kokhetho. Futhi into emqoka okumele ukuthi kungona izizalwane zibe yazi ukuthi lona ukhetho ayisinto uyamhlawelanga lokukhetha kuphela, kodwa ke kuyiprocess. Njalo iprocess yakhona iqala kusukela ukukhitshwa impumela yokhetho lwabe luyenziwe kuze kuyefika mhla kubalwa ngokhetho luzayo. Into yakhona iyisayikli, ziningi izinto ezenzakalayo phakathi kwesikhathi. Ukuqunywa kwemingcele, sithi thina ngesilungu i-delimitation, ukubhalisa ukuvota, ukuyahlola amabizo, ukukhankasa, zonke into zonke zinezi, ziningi vele izinto eziyenzakalayo ngeprocess yakhona kumbe kusayikli yakhona yena le. Okudingakala ukuthi kungkhona abantu kumele ukuthi kungkhona bebone ukuthi bayaphatheka izo zonke zinezi izindawo. Hayikhona ukuthi kungkhona abantu bevumbuluke kuphela ngemhlawelanga lokuvota, abanye futhi bevumbuluke emhlawelanga lokuvota bevele bengabhalisanga, ubegcine sebengasavunyelwanga lokuthi bevote ngendaba yokuthi babe bengabhalisanga. So ziningi-ke izinto okumele ukuthi kungkhona abantu beziyenze. Lokhu kuqakathekile ngoba ngathi kukhokhela to impumela yalokho wena oyabe ukufisa.
Mina nginguLinda Spanda, untanga waseNtepe. Ngizathanda ukukhuluma ngokuphathwa kwezokuvota. Okwamanje besikhangelele ukuqalisa ama-by-elections ethu. Kodwa ngenxa yegciwane lelese lisabalele ilizwe lonke, igciwane le-COVID-19, asisayenelisi. Ene kukhanya angani akusaphumeleli ukuthi sivote. Yebo siyavuma sibili ukuthi ubhubhane lukhona. Kodwa lokhu sokubangele ukuthi amalungelo abantu ebandezelwe. Ngoba kuleli ungamalungelo ethu thina njengabontanga, ungamalungelo yethu njengesigaba ukuthi sivotele umuntu esabe simfuna. Ende umuntu ozasimela phambili, umuntu esabe sizikhethele yena sodwa. Manje nxa sesingasavotanga, ngubani ozasimela phambili? Ngubani ezakhalela kuye le esihambisela amazwi ethu phambili? Ngingazi njalo ukuthi uhulumende yena ukubona njani. Kodwa mina njengontanga ngibona ngani abantu kumele bephiwe ithuba lokuthi baphatheke kulawa ma-by-elections. Bakhethe umuntu ozabamela bebakhulumele kwela kusasa lethu. Njalo ngithanda ukukhuthaza abesifazana bonke, amantombazana bonke, ukuthi lathi asimeni sikwanise ukukhuluma. Ayisiko kwabalisa kuphela, lathi silemvumo, lathi silelungelo lethu njengabantu besifazana ukuthi sikhulume, lathi sizwakale, lathi silungise into ezibonakeleyo. Aso ma duties awasilisa ukuthi besilungisele izizwe, ukuthi besilungisele isigaba, but lathi silelungelo lokuthi sizimele njengabantu besifazana. So yikho engathi ngikhuthaze abanye bami ukuthi asimeni, sibe wazi ukuthi thina sifunani, sifunela kusiza lethu libe njani.
Siyabonga balaleli bomsakazo kaZulu, siyabonga nthemba sonke sizizwele ukubana uLinda Sibanda kanye loNdaniso Mpande ukubana basixwayise kabanzi ukubana uqatheke kanganani ukubana ilo lalo azinike umlando ukubana aphatheke kundlela zokuvota. Lokho kulusizo kubandobani lobani ukubana aphatheke ngoba ulelungelo lokukhetha ilowo muntu amfunayo. Ngakho ingqobe zikithi ukubana siyakhuthala ukuze sikhethe umuntu esimfunayo ukubana asimele ukubana abe ngumlomo wethu la kusasa. Mlaleli, siyabonga leli thuba.